only know siku mchana. Please don't get tired when you jaribu kukuiba shawafanya kitu mbaya.
Hapa njua gini.